ibice 90% by'abarundi babeshejeho n'uburimye n'ubworozi. Ariko umwimbu nawo ni muto kubera ikena y'ibyo kujya by'ibitungwa, ukwaga kw'amatongo gutumwa n'igwirirana ry'abantu, ivyo byose bigatuma ibidukikije bigeramirwa. Aborozi bahura n'ibibazo bijanye n'ibura ry'ubwatsi cane cane mu gihe cici, hamwe no kutagira ubumenyi mu bijanye no kurima no kubika ubwatsi.
Kare ntacu umuntu yaronka kuko isi yaramaze guseburuka.
Umugambi mpuza karere wo guteza imbere uburimyi n'ubworozi mu biyaga binini Père d'Aigel warakoze ubushakashatsi ku bwoko bw'ubwatsi butandukanye bufise akanovera kanini kandi buri mu bwoko bw'ibinyamikerera hamwe n'ibinyantete. Ubwo bushakashatsi bwaranguriwe mu matongo yatowe hirya n'ino mu gihugu.
Abo borozi baraduhaye isi nako turabaha imbuto, turabafasha no kuza turabiraba yuko byaraye tukabibagara, tukabigisha ingene babikata n'ingene babigaburira ibitungwa. Nubwatsi bubikika pare ansiraje ukabikika pare fenezo.
Inyigisho zitandukanye zijanye no kugaburira inka kugira ngo zironke umwimbu mwinshi w'amata zaratanzwe ku bajejwe ubworozi n'aborozi. Aha harimo inyigisho zijanye no kugwiza ubwatsi, kububika mu gihe bwabonetse ari bwinshi, hamwe n'inyigisho zijanye no gukora ibyunyunyo inka zirigata.
Iyo igitungwa kiriye ubu bwatsi umuntu yashize hano muri kino kinogo kigira akayabagu ko kunywa amazi menshi.
Ubushakashatsi bwarerekanye neza ko ubwo bwoko bw'ubwatsi burobanduye bukundwa cyane n'ibitungwa, butanga umwimbu mwinshi kandi burinda cyane cyane uruzuba n'indwara.
Icyo tuca dukora ubu uye tumaze kwemeza yuko izo variety ari nziza, tuca dufata icegeranyo. Icyo cegeranyo tuca tugihereza ministere kugira ngo ministere ibishikane mu bene gihugu.
Ubwo bwatsi buriko buragiragezwa kandi turamaze kubona yuko umwimbu butanga ari mwiza, maze twaravuganye yuko mu minsi iri imbere rero buzoheza bukagwizwa ku borozi kugira ngo ivyo vyose bigende neza.
Père d'Aigel yarafashije kandi igisata c'ubworozi mu bijanye no kongereza ibitungwa by'ubwoko bwa kijambere biciye mu kwimisha ku rushinge. Uwo mugambi waratanze inyigisho zo kwimisha ku rushinge ku baganga b'ibitungwa 55 bo muri province ya Cibitoke, Ubanza, Bujumbura, Rumonge na Makamba.
Baratwigisha ukuntu ubwa mbere ushobora kumenya ukuntu inka yarinze ukuntu ibimeze. Turazirindisha tradishusha kugira tugire inseminasiyo artifisiye ko nitwarinda ko haba sayi natirere.
Muri kirya gisata cyo gutera inshinge twafashije leta kugira ironke irindi hinguriro rya azote liquide nituma tubika neza imbuto. Nk'iryo hinguriro zizodutwara amafaranga arenga umuyardi n'igice.
Umugambi wararonkeje kandi ikigo gipima indwara ubuhinga bwihuta bwo gupima amezi ku bitungwa. Waranongeye urigisha abahinga gupima amezi bakoresheje ubwo buhinga bushasha.
Iyi kit ishobora kutwereka amezi haheze iminsi 28, ariko ku buryo twahora dukoresha muri iki kigo cy'iwacu twahora tujya gupima inka imaze amezi 3 yimye. Ifitiye akamaro cyane ku borozi kuko ikamworohera nyine ashobora kuvuza igitungwa cyiwe canke agasubira kucimisha bundi bushasha.
Ibisata by'uburimye n'ubworozi biri mu byashizwe imbere mu mugambi wo guteza imbere igihugu mu guhimiriza uburimyi bwa kijambere bugwiza imfungurwa bukanagwanya ubukene.